yejeje gushyiraho amategeko abiri. Irya mbere ni itegeko riraba brashimadariza ubu rero iryo tegeko rigaha amabanki komersiyale yo nyene kumenya abakiriya babo ivyo bakora gutyo bakabona n'ivyo bakeneye. Rero tumaze gushyiraho iryo tegeko za ngingo twari twarashyizeho zibuza ku rotira amafaranga kubikuza amafaranga arenga miliyoni 15 no kubika amafaranga arenga miliyoni 20 zica zihava amabanki yo nyene niyo azoza aramenya umukiriya wabo ivyo akora yuko afise ubushobozi bwo kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga arenze money limit. Bwa kabiri n'amategeko twashyizeho agiye gutunganya ukuntu ihanahana ry'amafaranga mvamakungu aho twashyizeho isoko amabanki ahuriramwo kugira ngo agure amafaranga mvamakungu nayo ashobore kuyaha abakiriya. Isoko ya mbere ikazuba ku munsi wa kane w'indwiza itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu ariko kuva itariki 2 z'ukwa gatanu amabanki akazotangura kugira intonde z'abakiriya babo bashaka amafaranga mvamakungu bahereye cyane cyane kubashaka kubazana ibintu byo gukoresha mu mahinguriro bifungurwa imiti hamwe n'urudandazwa ruto ruto. Ibi twabigize kugira ngo amafaranga y'agaciro ntashobore kuronka ntasubire kuguma ronka aba bitwa kare bakuru bakuru mugabo na batoyi bashikirwe. Iyi ni ingingo twafashe ni yuko ama banki komersiyale yose agiye kugurura ama biro de change indani hama tubabwira yuko loto bazokoresha mu kudandaza amafaranga izisunga loto izi mafaranga azoba yadandajwe ko kuri marché interbancaire de devises. Ikindi twashikirije nicuko amabiro de change yose yemewe yaba mu mabanki cyangwa ayandi yabigenga yose tuzoyaronsa uburyo ubwo buryo akaba ari ubwo bazoza baraha abafise izi ngendo abasaba amafaranga mato mato atarenga 5,000 ariko akabanza kwerekana yuko bafise urupapuro rw'inzira itike y'indege na visa iyo bagiye kandi bagashobora kuba batashobora kurenza 5,000 umwe.